na kumurami umukama Tusheke mungoro iwe tumuseke Nimuze tuduke tugana kumurami umukama Tusheke mungoro iwe tumuseke Niwaturinze gushikubu Niwaturinde ubuzima Nicho gituma tuje kumusenga Niwaturinze gushikubu Niwaturinde ubuzima Nicho gituma tuje kumusenga Kumurami umukama Tusheke mungoro iwe Tumuseke Nimuze tuduke Tugana kumurami umukama Tusheke mungoro iwe Tumuseke Niwaturinze gushikubu Niwaturinde ubuzima Nicho gituma tuje kumusenga Niwaturinze gushikubu Niwaturinde ubuzima Nicho gituma tuje kumusenga
Gushikutse tuva mu mashinga yose tugana kukirimbi wawe Tuje tukugana semvyeyi yacu twakiri wawe
Bakristu mwese Nimuze tuduke Tugana kumurami umukama Tusheke mungoro iwe Tumuseke Nimuze tuduke Tugana kumurami umukama Tusheke mungoro iwe Tumuseke Niwaturinze gushikubu Niwaturinde ubuzima Nicho gituma tuje kumusenga Niwaturinze gushikubu Niwaturinde ubuzima Nicho gituma tuje kumusenga Tugana kumurami umukama Tusheke mungoro iwe Tumuseke Nimuze tuduke Tugana kumurami umukama Tusheke mungoro iwe Tumuseke Niwaturinze gushikubu Niwaturinde ubuzima Nicho gituma tuje kumusenga Niwaturinze gushikubu Niwaturinde ubuzima Nicho gituma tuje kumusenga
Twaragucumuye ko turabanya vya none ehe turaje Nutugirire ikigongwe semana yacu
Bakristu mwese Nimuze tuduke na kumurami umukama Tusheke mungoro iwe tumuseke Nimuze tutuke tugana kumurami umukama Tusheke mungoro iwe tumuseke Niwaturinze kushikuru Niwaturinde ubuzima Nicho gituma tuje kumusenga Niwaturinze kushikuru Niwaturinde ubuzima Nicho gituma